Sikhulume Yamuwe Judea yaphindela eGalile kwakuswelekile ukuba adabule iSamaria khona wafika emzini waseSamaria ogama lawo liyisikhari eduze nesiqinti uJakobe asinika uJosefa indodana yakhe wawukhona lapho umthombo kaJakobe ngakho uJesu ekhathele ukuhamba wayesehlala ngasemthonjeni kwakungaba yihora lesithupha owesifazane waseSamaria weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise. Ngokuba abafundi bakhe babehambile baye emzini beyothenga ukudla, khona owesifazane waseSamaria wathi kuye, yini ukuba wena ungumJuda ucela ukuphuziswa yimi ngowesifazane waseSamaria na? Ngokuba abaJuda badlelani namaSamaria. UJesu waphendula wathi kuye, uma ubusazi isipho sikaNkulunkulu nokuthi ubamba ubani othi kuwe ngiphuzise, ngawucela kuye. Yena ngaye kunikile amanzi aphilayo. Wathi kuye, Nkosi, awuphethe lutho lokukha amanzi. Umthombo ujulile. Uwathathaphi pho lawo manzi aphilayo na? Kanti wena umkhulu yini kunobaba uJakobe wasinika lo mthombo. Waphuza kuwo yena kanye namadodana akhe ngemihlambi yakhe na? Waphendula uJesu wathi kuye, yilowo nalowo ophuza lawo manzi uyakubuya ome. Kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakumnika wona kasayigoma naphakade. Kepha amanzi engiyakumnika wona phakathi kwakhe ayakuba ngumthombo wamanzi aphuphumayo kube ngokuphila phakade. Owesifazane wathi kuye, Nkosi ngiphe lawo manzi ukuba ngingomi ngingabe ngiseza ukukha lapha. Wathi kuye, hamba ubiza indoda yakho uze nayo lapha. Owesifazane waphendula wathi anginandoda. UJesu wathi kuye usho kahle ukuthi anginandoda ngokuba usuke waba namadoda ayisihlanu le onayo kalokhu akusiyo indoda yakho lokhu ukusho ngeqiniso. Owesifazane wathi kuye, Nkosi ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena. Okhokho bethu babekhulekela kule ntaba, nina-ke nithi Jerusalema indawo lapho bekufanele kukhulekelwe khona. UJesu wathi kuye, sifazane kholwa yini? Isikhathi siyeza lapho ningasayi kukhuleka kubaba nakule ntaba naseJerusalema. Nina nikhuleka kweningakwaziyo, thina sikhuleka kwesikwaziyo ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kodwa isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abakhulekayo nabaqiniseleyo beya kukhuleka kubaba ngomoya nangeqiniso ngokuba ubaba ufuna abakhuleka kuye abanjalo. UNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Owesifazane wathi kuye, ngiyazi ukuthi uMesiya uyeza, othiwa uKristu. Nxa esefikile yena, uya kusitshela konke. UJesu wathi, ngibuye mina ngikhuluma nawe. Ngaleyo nkathi bafika abafundi bakhe bamangala ngokuba ekhuluma nowesifazane. Nokho kubangakho wathi ufunani na noma ukhulumelani naye na. Owesifazane wayeseshiya imbiza yakhe wayenzini. Wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Ungebe nguye uKristu na.
Ngiyabonga. Ngiyabonga ngoSizwe Jesu Kristu. Nami ngizokuthi manje akukhulume wena manje ngoJesu Kristu phela ngifunde abe.
Amen. Imanguba nje isitoko sithi uJesu ukhuluma nowesifazane waseSamaria. Ngokukhulahle shaba ngisifundile le ncwadi singabavamile. Sikapa ngayo ama members bayo sithi umuntu ayikhuluma ngesifazane uJesu ayikhuluma ngesifazane sisikapa ini sikapa bazalwane sikhuluma into engashilo yizo.
Yeah.
Amen bazalwane. Sifunda sithi owesifazane wayenamadoda awu 6 kwasha kwacima wayesifele sikhuluma into engashilo yizo. Amen bazalwane. La masibuke uJesu Kristu lithi iBhayibheli babebuya ukuyosebenza okanye babefuna ukufuneka okanye babebuya ukuyosindisa. Amen bazalwane. Ehamba nabafundi kodwa kwabizwa ukuthi uNkulunkulu uJesu Kristu ahlale emthonjeni. Amen bazalwane. Ngoba esenze njani wayesekhathele. Amen bazalwane. Uma ngabe kufika lo wesifazane, amen bazalwane, uzokhamaza. Amen bazalwane. Kodwa uJesu Kristu uveza igama lokuthi lena liphuzise. Amen bazalwane. Uthi lo wesifazane amaJuda namaSamaria awadlelani futhi lo mthombo owababa wethu okokwethu bani uJakobe. Uthi uJesu Kristu ukube bewazi kuzenjani uzomphuzisa. Bababa owesifazane uthi ukube bewazi uzomphuzisa ngoba mina awapha amazi ezokuphuzisa kanjani angeke senzenjani angeke uphinde wonke. Amen bazalwane. Kodwa manje lo waseSamaria ubheka izinto ezibhathekayo ukuthi uzomphuzisa ngani ngoba umthombo unjani ujulile. Amen bazalwane. Uzomphuzisa ngani ngoba ini umthombo ujulile ende lento yokukha wena onjani awuyiphethe. Amen bazalwane. Lana kuveza into eyodwa shani ukuthi amanzi kanjani ayizwe ngoba uNkulunkulu la uJesu Kristu wayezokhuluma ngani ngezi lowesifazane. Amen bazalwane.
Yeah,
amen. Amen bazalwane. Ukhona ezinye izinto esiyibona ziphathekala physically kanti lezo zinto lezo azisho lento esicabanga ukuthi zisho yona. Amen bazalwane. Lo wesifazane uphethe ini amanzi okuzoqeda ini ukoma.
Yes.
Amen bazalwane. Akusho ukuthi angeke uphinde njani uwome. UJesu Kristu uphethe ini amanzi anjani ayizwi oba ngakuwathola wenze njani ungaphinde wome. Amen bazalwane. Abantu bagijimela izinto ezisheshayo ezibhathekayo bakhona ukuthi bazohamba bethethele njani ziphele. Amen bazalwane.
Amen.
Amen bazalwane. UJesu Kristu lana uthi landa indoda yakho. Amen bazalwane. Uthi lo wesifazane anginjani anginandoda. Amen bazalwane. Uthi uJesu Kristu usho kahle. Amen bazalwane. Ngoba usuke waba namadoda amahlanu nane yesithupha akuyoneka. Amen bazalwane. Shuthi unenkinga lo mama ufelwe yini amadoda ngoba udinga yini indoda yamadoda. Amen bazalwane. Kunezinto ohamba endleleni zikufele hayi ngoba kanjani udinga yini indoda yamadoda. Amen bazalwane. Kunezinto ezibambayo zingalala ziphunyuke it is because I wanna invite umnikazi wami wezinto. Amen bazalwane. Abantu benze njani bahambe njani bethanda izinto kodwa umnikazi wezinto benze njani abamthandi.
Haleluya.
Amen bazalwane. Uthi lona uthi owesifazane hayi thina sitshele ukuthi kuzo bani uMesiya. Amen bazalwane. Kunabantu abayimpumputhe two blind noma sebebonde usuku lowenze njani lokusizakala. Amen bazalwane. Ngoba ubheka ubheka ngathi Amen bazalwane. Ukhona umuntu osothe osathi namanje ngisazo yofeza. Amen bazalwane. Akasho ukuthi ngenjani ngiyofeza. Amen bazalwane. Ngoba ubheka kuphi? Ubheka kanje. Ukhona nani khona leso leshiya udlwenyana somoshakela. Mhlawumbe ngomunye wabo sesizobona kahle next year. Kanti ubheka kini? Ubheka kuphi? Ubheka kanje. Noma sekufika umnikazi wezinto angeke asanyanga ngoba vele emqondweni wakhe vele usuthe konke kuzobenzakala ngingathe ngonyaka ozayo. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Lo wesifazane uya njani uyomemezela abemazalwane ngoba mangabe kukhona abantu abamemezela abangakubheka bathe manje hawu kushuthi usefele le ndoda ngoba sowafela amadoda mhlawumbe sebebiza nangumfelokazi abemazalwane kuthiwa lo memezela usefele indoda yini abemazalwane ngoba abantu noma sebememezele izwe eliyiyo ngibuka lingemuva lakhe.
Amen, Bazalwane.
God wanted to have to have a Jaro Shavani, no Wamas, we are Shavani, Shavani. I hope of Sakan and others of Shavani's. Why? Because Pushel and Pilas were seen to Napai. I remember Zalan, what among these who say, I remember Zalan. What am I under a bees wooty? I listen bees who will wool. Oh, I listen bees with the Sukres wooty. Yen team in Piloya. I remember Zalan. Who put on another Veleva and another tenders up? But what are the rules? I remember Zalan. Buy at the head of King. What am I saying? I mean, I have come out who come here like that. I remember Zalan. Who call about the moose about the other parts? Got a buyer who spill a moose. I remember Zalan. Got the moose out who was a young for the other parts. Why? It is because Abbas would ban the rebellion seat. Now we are full to watch. We will pull again. Who tatters that? Uma, I need to go back and face him.
Yeah.
Uma, Mina, Ukulukul, Utim, Ube. I remember that. It seems the one of Nakulukul. Now. I remember that. Yapora was a zombie in the Baseba. I remember that. Now, what is Kishwa in Safawa in? Was born. Okay, it seems the one of Nakulukul. Now. I'm not a man. But two in the Zeban, Kola Puma, Kola Mangana, Kukon. Amen Bazalan. It is the Kulukuluma, Amen Bazalan. Amen Bazalan. Namkane, I guess, and Kulukul. Sitele, as Kele in Bidos age. Before Tinasaja, Sikele. Amen. Good evening, Sishu Mokta, and Yakamans, or Tonito, and here shall much in a Toronto, between Joyne and Tarshe, one children is wooting, whether it was wooting, Sipus and Waka, today with a Gashaman. What I was over there, Usokan, Amen Bazaran, you had more Umdilas, where Pinoya would keep it ever high. You had good just Christ guys and Kabe, who would have over there, as a crashy soul, a sack, when a way that would be pure. It has not been such a man's man. We have been with me said. Amen. We be said, which you were an accident. Who fool, man? I guess if you ever took commands and again. I'll go for my way. Who to chase the question that we go to see this. The other would be the kind of a sin massacre, which I would have heard of it having a sin. Man, I said, I had a year ago. Amen, Bazaran. No, I don't know what I'm saying. Oh, I'm just saying, oh, 17. Finally, sit poor as Gala. But I'm not going to sit like that now. Who do you pay that? My dear, what was I going to come? Gonna go on up. How much you have to move? I think I'm born in civilization. I'm serious enough. But I'm more than I want to come serious. I'm a car. I have blinded. I'm not going to care. I'm going to go to the house.
Sala, 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 sala.